tamvani zimene agemuchenja zinaonekera yoto achiwembo anapeza kunyumba ndizi kwanje mfuti kuti awaphe kamba kama audios amene akhala akumatulutsa mbuyomo izi ndizimene afotokoza agemuchenja tendikhale modzi pamene mkulu yitu akulankhula zofesa chisoni kwambiri dziko la democracy mene anthu amene akumalankhula za kukhosi kwawo kudzudzula pamene sipa kuyenda bwino mudziko koma si mmene dziko tula Malawi lilili wina aliyense amene akulankhula pamene sipali bwino adziwilete kuti iyeyo ndikutitu achitidwa chipongwe umu ndimene agemuchenja alankhulira tendikhale modzi
moni amalawi amuna ndakadzi wankulu ndi wang'ono kwina kulikonse kumene inu muli lero lachitatu pa 28 August 2024 ine nditwere nyenye Mr. Game Changer chikuni chausi ndiyambe ndi mawu awa ine sindingafe chifukwa cha mfuti ine sindingafe chifukwa cha zikwanje imfa yanga idzabwera kuchokera kwa Mulungu basi amalawi ndifuna ndipereke uthenga ochenjeza mawa uno kwa anthu onse amene ali pa contract yotana ndi ife ma activist ndifuna ndipereke uthenga umene uchifa dzulo zandichitikira amalawi mwina mukanangomva kuti Game Changer wasowa kapena wapezeka kwakuti ataphedwa kapena wapedzeka pa nyumba pake ataomberedwa wamwalira kapena wakhapidwa wamwalira ndimafuna ndipereke uthenga umene kwa inu nonse amalawi kuti tikamanena kuti dziko la Malawi tilibe chitetezo we are not safe ife amalawi tidzingoyenda sopano chitetezo chapita aliyense azidziteteza yekha amalawi mumaona ngati tikunama ena akunena kuti safuna kuti adzudzulidwe alangidzidwe auzidwe zoyipa zawo kungoudzidwa ndiye kuti anthu pitani kankhapeni mfuti zija zimene zinalowa zija zigwire ntchito kumatupi athu ndimafuna ndipereke uthenga kwa inu nonse amalawi kunena kuti dzulo laliwisiri mukanamva kuti Game Changer kunyumba kwake kunabwera zigawenga zosadziwika zamuombera zamukhapa ani Game Changer wamwalira ndipo tipite tikamuike m'manda ndimafuna amalawi ndiyankhule mobweredza kuti ine sindidzafa imfa ya mfuti sindidzafa imfa ya chikwanje kayani mpeni kayani khasu kayani nkhwangwa ine ndidzafa imfa imene Mulungu adzanene kuti mwana wanga unagwira ntchito yabwino pa dziko lapansi yomenyera ufulu anthu anga ndipo tsopano pita ukapume koma munthu wina akungokhala kunyumba kwake chifukwa kuti Game Changer kumuzudzula chifukwa chonena kuti Game Changer kuyankhula choonadi ndibweredze mawu amene ndinanena mbuyo ngati chimene ine ndimayankhula tili chomtsangalasa Yehova musayerekeze kukhala ni maloto onena kuti ine mutha kundita komanso ndiyankhule pano ine kaya mutabwera mufiti ine simunga ndithe ayi ndibweredze amalawi ine ndidzafa imfa yochokera kwa Yehova dzulo amalawi ulendo umene undi wachiwiri zandichitikirapo kulikuni kulilongwe dzulo zachitikanso ngati zomwedzi amalawi dzulo ndili chikhalire kunabwera anthu amene anayimika galimoto yawo ku nsewu ya black ya mtundu wa Noah amalawi anthu wangosa dziwika sindingawakumbukire sindingawadziwe zifukwa tino anamanga nkhope dzawo andi mmene amaonekera ndi anthu achilendo kwa ineyo sindinaonepo andi nkhopezo nzosiyana ndi nkhope za amalawi chabwino koma kunabwera anthu nditangokhala panja panga osayambana ni munthu kumamvetsera mavuto amene Malawi tikukumana nawo atafika ine ndinadabwa kuti kodi anthu akuchokera kuti andi zikuoneka kuti anandiwerenga kuti pakhomo ndilipo ndekha palibe wina aliyense andi ndi nthawi imene anayigwirisa ntchito chifukwa choti tinaliso kunja kusanabe something past four. Ndimafuna Amalawi mudziwe kuna kuti anthu awa atafika anayankhula mawu kuti ndileke kulimbana ndi boma la Chakwera, ndileke kulimbana ndi MCP, ndipo siku langa lolekera ndi dzulo. Anayankhula choncho lero ndiye siku lako lolekera, takulangidza wakanika, takuuza tikambirane wakanika. Umazitenga ngati dolo, umazitenga ngati odziwa, iweo umazitenga ngati utakukwanisa kushianisa maboma awiri pakati pa Chakwera ndi MCP komanso Peter Mutharika ndi DPP. Mkatikati mwakukamba zimene zikuti ndiziyankha, ndinaomberedwa chipolopolo choyamba chimene sitinagwire ntchito pathupi langa, ndinaomberedwanso chipolopolo chachiwiri paka na zipolopolo 5. Amalawi ndimafuna ndiyankhule chonchi, kunena kuti kumapeto kwache ndinaponyeredwa chikwanje kumbuyo, komanso ndinaponyeredwa mpeni pa khosi pa ine zimene sizinapindule. Komanso ndinaona kutatuluka chisulo chimene ndimene nacho pamwendo pambali pa bondopa pamene paka na pano ndikumva ululu waukulu kwambiri. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti palibe china china chilichonse chimene iwo abweretsa chimene chakwanisa kubola thupi langa kapena kundika dzika pansi. Amalawi tamveserani. Ndimafuna ndipereke uthenga wochenjeza kwa inu nonse miritiya, tikudziwa Amalawi kunena kuti no ndi chipani chokupha chipani cha MCP. Makolo anga aine game changer anaphedwa nkhani zake zomwezi. Ndimafuna ndiyankhule ine ndikamanena kuti ndine chizukulu cha John Tilembwe, mubwere kwathu mudzaone pamene panagona gogo anga, mufufuze mbiri kuti agogo anga chinawapha chinali chani. Ndimafuna ndiyankhule Amalawi mudziwe kunena kuti zulo Amalawi mukanamva kuti game changer waphedwa wamwalira, kapena iyayi wapezeka kwakuti chifukwa atalephera chita chilichonse anandigwira kuti akandigwedzeke mgali moto yawo. Mwamwayi sindikudziwa anali Mulungu, sindikudziwa anali angelo, koma kunatulukira anthu awiri akuyenda koma amabulunjika kunyumba kumene ndinali. Anthu ataona anandisiya, I think anthu anamva sound ya mfuti ndi amathamanga kuti tikaone kuti chikuchitika nchani, kutheka ndi akuba ndi anthu anathamanga gali moto yawo italira kale ndikukwera kunditsiya, koma kumapeto kwanje kuti ndizizindikira kuti anali Mulungu. Anthu asindinaone kumene anapita, andi sindikudziwa kuti no amachokera kuti, sindikudziwa kuti anali ndani. Mutha kumuona Mulungu. Izi zachitika dzulo chama past four, dzuwa likuswa mtengo Amalawi. Ndimafuna ndipereke uthenga ochenjeza kunena kuti onse olimbana ndi ine mulo wa pansi pa nthaka, nonse amene munagwira chida china chilichonse chimene chakhuza thupi langa, simutha masiku 120 nonse mupita. Ndinayankhula zimene zimufufuze kwa inu anthu amene munabwera ndili kulikuni, amene munandiombera so zipulopulo zina 11. Sindikudziwa ndakulakwira ndi chani, sindikudziwa kuti timalakwika ndi chani. Kodi Amalawi munthu akamanena kuti Amalawi akudzunzika ndikunama ine, tikamanena kuti boma la Profesa Peter Mutharika, Amalawi amagula matemba pamalo 100 kwacha, Amalawi amagula nima 70 kwacha, Amalawi amagula fuel 750, Amalawi timnali pamoyo uja una kutu ulimi umateka fertilizer tikumugula pa 17,000 ndi wasabwisi de 4,599. Amalawi zimene zimunthu akunama, tikamanena kuti no dziko la Malawi boma iri la sankha anthu achigawo chimodzi, boma iri ndi boma la nkadza, boma iri ndi boma la kupha, boma iri silina lape sichachakwera. Amanena kuti tiwakhululukire, tikhululukire MCP, tikhululukire iwo ni mbutsa dzakonza dziko. Ndizi zimezo chitika tikunama, munthu ukamanena kuti Amalawi akudzunzika kufani njala, Amalawi mudzibo ife tikunama. Tikamanena kuti no dziko la Malawi, Amalawi ali pa umphawi wa dzaoneni, dzingongole tikunena pano zafika pa 16-17 trillion ku Malawi kuno, kuchoka paja pamene Amalawi timati mwina tikutuluka mungongole musokolo wa Peter Mutharika. Tikamanena kuti demokrasi yapita, tikamanena kuti tikubwezeredwa ku one party system tikunama, lero tikutumizidwa zigawenga kutiombera. Aja anzanga so ndinamva akuyankhula dzulo a Musa a Shumba kuna uli anaimbiridwa mafoni oyakulidwa options edwa kuna uli usamale upita tika kupeza ndekuti tikudzimisa ndi upanga chipongwe amalawi za klasi kuchitika izi kwa activist anzanga osiyana siyana ulendo uno ndi ulendo wachiwiri kwa ine amalawi tikunama semeresi ine ni mafuna ndi yankule chifoto ndi mwendile peradzulo mufufuze timu ya dzinzano imene inabwera kwa ine miezi itatu yadusayo mumve kuti asalapo angati ine ndimayankhula mubwereza kuti ngakhale mfumu italimbana ndi ine singapindule ndipo isogola ine ndili ni moyo chifukwa ndimayima pa chilungamo ndibweretse mawu awa onena kuti zimene zawaonekera ndi zimene zikuwaonekera anthu ena amene anasala amene no analandira ndalama kuti azotsata ndi ine game changer kulikuli simundikwanisa iya ndipo nonse mupita ndithu amene mwasala awirino zulo kwabwera anthu amene achita zawo amene amaganiza kuti ni nthawi yokuti andiphe lero lino ndikhale malemu ndimafuna ndikuwuzeni ngati simuyima pa eya ndikuyankhula kuti a game changer komanso Malawi tikupepesa ifana tituma ndi wakuti wakuti kuti tidzakupange chipongwe tidzakuombere tidzakuphe ngati simuyankhula mawu amenewo ndikupasani 90 days nonse pagulana amene munagwira chida chonena kuti mundidzimise ine mumwalira ndikulumbira ndithu amalawi ineyo ndimayankhula sine munthu wamashewera iya ine mwina amalawi lero ndayankhula sindimafuna kuyankhula kwambiri koma ndikuwuze kuti ine game changer sine munthu wamashewera iya ine ndibwereze mawu awa ndinachoka ku South Africa ndikubwera kuno amalawi ena mmanena iyayi ameroja kakakofika akamupha akampanga chipongwe iyayi koma ameroja ndimafuna ndikuwuzeni ine si munthu wamasewera ine ni munthu wolimba mtima kwambiri komanso ine si munthu dwakedwake wosasadzika iya ndimafuna ndiwachenjeze amiritiya nonse amene munabwera mokukondani mupite pa eya muyankhule mundipepese mupepesa Malawi muchule anthu amene anakutumani kandi ndani mwachule kuti mbwere ku nyumba kwanga koma muziwe kuti zipolopolo zimene munandiombera dzulo zokwana 5 chimozi ndikhala ndikuchikumbira zenje ndipo pamene ndikuchikwirira mukhala nanuso mukulowa nonse pakana mutha ndito psiti ndipo ngati mufuna kupulumuka mupite pamene panayikidwa mayi yanga 1996 pa 17 September inuyo mupita pamenepo mukapeze chofunda chimene mayanga anafunda ndizakuwuzani kuti chikupulumusani otherwise nonsenu before end of 90 days mukhala dziko lino muli amalemu zandinyansa zandipweteka chifukwa cha zimene inu mwachita kubwera ku nyumba kwanga chifukwa chona kuti mwapasidwa tindalama kuti mundithe ine nkhani yachani kuyankhula chilungamo kodi amalawi tikamanena kuti Professor Thabita Mdalika ndi president amene amasunga democracy president osakonda nkhondo president wokonda dziko la Malawi president wosayankhula president opanda mapogoso ndikunama ine tikamanena kuti mu usogoleri wa Peter Mdalika zinthu zinaliko beta amalawi chimanga 50 kg amagula pa 6500 kapena 6000 lero chimanga chija mu ulamuliro watakwera amalawi tikuchigula pa mtengo wa 55,000-60,000 fetereza weniweniyi anali pa 17,000-18,000 achakwera amene amabwera amanena kuti fetereza iwadula ndalama zimene mukugulira fetelezayi atafika nthawi imene kuti tiwadula Malawi tikutukwana titakhuta timati fetereza wadulali pa 20,521,000 amalawi tinawuzira kuti fetelezayi ndalama zimenezi muzizagulirapo matumba atatu ndipo mphazi zasala ndalama yonyamulisa njinga kugula matemba fetereza ife timusisa ndithu mafuta nthawi imeneyo ali pa 700 timawuzira kuti mafuta akuyeneka kuti asika azafike mwina pa 300 amalawi zimenezi ndikunama tikamakumbusa tikamasiyanisa wina kuti kamupheni kamuombereni munthu amene uja ni munthu osokoneza akundiwonongera ine mbiri amalawi pamenepa pali umulungu pali ubusa pali mtendere ndimafuna ndiyankhule amalawi motere kunena kuti chifukwa cha zimene ndaona zoni maso anga chifukwa cha ineyo ululu umene ndikumva mwendo wanga ndi malo ena amene munakhala ngati mwandidoja ndimafuna ndikuwuzeni kuti zipolopolo zanu zikhala zikulowa pansi pamene ndikanalowa ndipo chipopo china chili chonse chiyimirira gulu lanu lonse amene munagwirisa ntchito zida zimenezi ndipo unonsa mene mwagwirisa ntchito zisulo kunimenya ine mwendo komanso mtupilanga ndimafuna ndikuwuze nonse mowasatira zinzanu ineyo ndi game changer chikondi chawosi ndipo ndisimikize pano sindimaopa sindingaope ndipo ndipitirirabe kuyankhula simungandiopseze mwina ngati mufuna kuthana nane mwina atu pazakhala njira ina mwina ya ndege izavumbuluke mwamba ndikugwa mwina ine ndizafera pamene popo koma ndifuna ndikusimikizireni simatama komanso sikuti ndikuzithemba ndikudziwa ndinu ena nu masataniki enanu ndikudziwa ndinu fiti za wanthu enanu uchigawenga ndiye mmasetekera magazi mukaphanthu koma ndimafuna ndikuwuzeni ine ndidzafa imfa yochokera kwa mulungu no one can plan to kill me chifukwa tiwalandira ndrama ine I'll never die by mechanism death no and forget about that ine chimene uyankhula ndikuchidziwa ine ndi game changer ndipo nonse ngati msambala mupita tsedi amene mukutumidwa kuti muthane ndi ine ndimafuna ndiyankhula choncho Malawi kunena kuti mudziwe nkhondo zimene zikuchitika tikayankhula ife tikaphunzisa ife I think it major upset joda wa Malawi game changer ndikumawuza anthu kuna kuti Malawi siyanisani nthawi ya uyu zinali chonchi apa zinthu zili chonchi komanso ena apsa nazo mtima nditayankhula kunena kuti muyese kumumanga Peter Mkito komanso Norman Chisale pa nkhani za ndaye then you see a little Malawians kuti Malawi akakwiya amapanga chani Malawi when osati pa Bangladesh aduwo osati anthu abwera ano amene mwayatumawo ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ine ndipitiriza kukuwuzani ndipo ndibweretse if you try to arrest Peter Mkito secretary general wa maite Democratic Progressive Party all of you will see a little angle Malawians ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuti Malawi ziwani kunena kuti no this is time now for all of us to come and join hands together for the betterness of our republic Emmanuel Nkhondo yowombola dziko lino ine ndi chikoni cha usi Mr. Game Changer ndimafuna ndimalize ndimawawa unana Malawi don't worry ife timenya nkhondo ife tikuphunzisani ife tikuwuzani ndipo palibe amene atandigonjese ine andinibwereze muthothoka nonse andisimuona nawo mavota chaka cha mawa ndipo simufika ngakhale ku kampeni zimene mwakupasidwazo ndikupempheni mutha kuona ngati ndikukuopsezani mwina mutha kuona ngati ndikungoyankhula koma ndikupempheni tindilamato ngati tilipo sugadi mwapangitsa anthu kuvutika kwambiri pa maliro anu kapena poti mnatumidwa ndi akuluakulu ena odziwika ndimafuna ndikuwuzeni kuna kuno sazikani lapali chifukwa mulibe nthawi yokhala pa dziko la pansi dziko la Malawi lino ineyo Malawi ngati wina amafuna kundipha kulimba mtima ndikundiponyera zikwanje kulimba mtima ndikundiombera chipropro 5 izi zili apansi nawo ineyo ndikakhale phee ndikumakhululukira kuti azinkabe nazunza anthu ena azinkabe nafunafuna njira zophera anthu ena ine nditakhala chete ndizamve kuti mzanga waphedwa ndi anthu ake omwewo sizitheka zimenezoyi kaya mwandimvesesa kaya Malawi ndimafuna ndingopereka chenjezo limeneri ndiliwuze dziko la Malawi kunena kuti ife ma activist sitikuseka ndipo ine ngati game changer ndiyankhule pano kuti nonse ma activist tiye ntigwirane manja ma activist amene mmaoneka ngati ndinu asankho ofuna mutamayima panokha ndekuti simumenyera ufulu wa dziko lino amene mumadzimva kuti panokha ndinu anzeru panokha mutakupanga zinthu kaya ndinu ndani kaya ndinu ndani tatiyeni pamodzi tigwirane manja nzeru zanuzo kukhwima kwanuko kudzimva kwanuko kaya mphamvu zanuzo tonsefe ndi opanda mphamvu fe tikakumana ndikuyikaya nzeru zathu pamodzi ndi mphamvu zathu pamodzi tigwirana manja tiwombola dziko la Malawi osati tikhale wina uko wina uko wina uko tiyeni tigwirane manja timu umodzi muli mphamvu ndimafuna ntero komanso ndiwawuze Pastor Shumba osawopa palibe akupangeni china chilichonse ndiwawuze Atembo osawopa palibe amene akupangeni china chilichonse ndiwawuze Abon Kalindo osawopa palibe amene akupangeni china chilichonse ndimuwuze mbale wanga wa Bakiri Mluzi TV osawopa no one can do anything evil for you ndimafuna ndiwawuze Antanye wa Limpopo FM Nzanga Lodine wa Radio Lomwe osa njenjemera china chilichonse inu asalo komanso yao FM osa njenjemera china chilichonse Malawi belongs to Malawians so no one from any place amene atha kungobwera from nowhere kuti akunao limbana ndiawa tana ndiawa kuti ndi zononga bwino ziko lino. We'll never accept that. Malawi, Mulungu atithandize, Mulungu atikumbukire, Mulungu atipulumutse. Ndipo ndipempe mipingo kuti mugalamuke. Ambuye udaliseni siku lopambana siku apo.
Tatakusa kwambiri kamba kumvetsera audio imene Mr. Game Changer alankhula. Ndzuvetsa kuti chisuni mudziko la demokrasi. Ino ngati mwaikonda audio imene tapangani like, maso share. Tikuonaneso tsiku lina, ino mukhale ndi madzulo opambana dziko mwakwambiri.